Ngipheke isitambu, irayisi, ukuharwa inkukhu.
Ngiyamsusa la ekhaya kamuthume ngasixemba kadebele idaka kanokaka kasitatele ematsheni. Namhlanje simulisa udadewethu uzweleka umuthume. Into esenzile ekuseni amantombazane avukile ayogeza emfuleni abuya kwasesokuhlatshwa inkomo. Semoqeda ukuhlatshwa inkomo kwasesofika abakhozi. Sahamba sayohlangabeza abakhozi, sabaletha endlini, saphinde sahamba sayolanda umkhonto from kwabakwamkhwenyana. Sabuya sabe sesesihamba sisake.